chai ya noma kunini uhlala nesikhatsane
yatswana nje.
If you believe no one is like Jesus,
Jesus.